umunsi wa kabiri w'igikorane catunganijwe n'umuryango w'umukuru w'igihugu imuramvya mu ntumbero yo gukengukira Imana ku myaka ibiri umukuru w'igihugu amaze aramutswa Uburundi imbere y'umutaga caranzwe n'inyigisho ku ndongozi Pasteur Denise Bucumi Nkuruziza yahanuye indongozi guhinduka bagakora uko bikwiye aha uwo mwigisha akaba yanagarutse ku byo kubumbwa n'ivyo umuntu afise bakirinda ibiturire
ntimugatoza abantu ibiruta ivyo mwagezwe Niyandi majambo aba batoza koli yashaka kubigisha kuba bizigirwa nimukora akazi mu bwizigirwa nimuze dukora akazi mu bwizigirwa indongozi dukora akazi mu bwizigirwa abarundi tumenyere gukora akazi mu bwizigirwa aba batoza koli nico yababwiye murabizi yuko arivyo usanga bazi kubatoza koli kuva na kera ndibuka abaduaniye bageza ahantu ico wababonamwo wababonamwe igiturire na hariho nahandi nakora kera naho nyene ndibuka batubonamwe igiturire muri pafu kera uyu munsi nizere ko byaheze batubonamwe igiturire kandi byukuri narahaciye kararibwa kweri eko narahaciye kweri mugabo hari igihe usanga nabantu aribo babikoresha abantu warasanga n'ubugena rigeze gukora kuri reception ugasanga umuntu aje gusaba passport imbere yuko unaraba dossier yiwe akabanza kugupfumbatisha akabanza kuzana kanoti akaguha nkamubaza nti none yampaye kuberike ngo kugira ngo bigende neza ngo bice binyaruka neka lindira uza kurihira hari ngo nca nibaza ko ntazoyironka wibaze ko utazoyironka ntarakurabira na dossier kwikwiye hari igihe abantu aribo bakoresha ibyaha abantu rero aba batoza koli niko yababwiye uyu munsi naba dusoma batoza koli ariko sibo bagigiturire bonyene sibo batoza ibirenze ivyo bagerewe gutozwa muri no misi rero reki tubere imisi yo kwigaya itubere imisi yo kwigarura nimba hari abantu muri twebwe aho bakorera barya gaturire n'ukuri kuribwa igiturire birababanza umuntu akanka kugukorera icyo yategerezwa kugukorera kandi uzi kukwija ibisabwa umuntu akanka n'ikintu kibabaza kijyana mu mutima hari n'igihe bagusaba ibyo udafise erega bonje novuga ngo bopfuma basaba bafise ka ariko hari igihe basaba n'abantu ugasanga umupfakazi yagiye gusaba ibintu bamusabye igiturire nawe atishoboye ugasanga umwana yagiye gutakamba w'imfubyi agira ibyo asaba bakamusaba igiturire nawe atishoboye ibi bintu burya biracyahari hirya no hino biracyahari ahatandukanye iyi minsi tubera iminsi yuko abantu boba bizigirwa mu kazi burya mu Burundi duhisemo kuba bizigirwa mu bikorwa dukora byogenda neza icyambere iyo umuntu yamaze kwiha igiturire kumenyera igiturire umuntu yamaze kukimenyera n'ukuri usanga nyene no gukora nakora umutima uri munda kukacya akora abona igiturire ugasanga n'ibyo ari karakora kumbure ntabikoze neza kubera igiturire
umukuru w'igihugu nawe akaba yahanuye abarundi kutidodomba bagatahura ko nubwo haba hari ivyo bagihajije ariko ngo hari ivyo mukama yabahaye vy'agaciro kandi babisaba ijoro n'umurango ivyo rero bagasabwa kubizigama izo nyigisho zikaba zari zitabiriwe n'indongozi z'umuntwaro eka nabo mu mashirahamwe
atwe twagumye tujuragirika mu bugaragwa turajuragirika uraba indongozi zasize agatwe niho yoca abibona ko twagiye turajuragirika mu bugaragwa icyo gihe twavuga tuti icyo duha ubutegetsi bwa bene gihugu twiyumvamo tuba duhiriho wasanga mu bihe byo kuva twikukiye gushika 93 twavuga tuti dukeneye demokarasi yoza byo wabihenze niko rwaruririmbo rukomeye demokarasi je byo wabihenze imana iradufasha haraba imboneza turaja kuri urwo rugamba bigize ngo rurashitse amatora abaye naho nyene kujya nyene kwa faraone yagumagarariza ibintu ntibyaca bigenda neza n'abanyisirayeli bajabutse ikiyaga gitukura ntibyaciye bigenda neza batanguye ngo icyo dukura ko iyi nyota dukure ku inyota imana ikayibakurako mugabuke turashonje nuvuga bagoma babona icyo bakora kwiki icyo bakora kwiki natwe rero twavuga kuti tworonka demokarasi byo babiheze nayo nyene inigirwa mu meshi duca tuja kuyindi mvugo kuva 93 twese twavuga ngo icyo duha amahoro byo babiheze imvugo yacu twese icyo duha amahoro imyidodombo yose twavuga icyo duha amahoro icyo duha amahoro icyo duha amahoro hanyuma Imana irumva amaborogo kuko uko n'abanyisirayeli bidodomba babuze ikintu Imana yaca ibatorera umuti mugabo hari haho nayo batewe bakayirengera gushika ivuga iti aba bantu none batagira ukwizera bazonyizera ryare nicyo gituma hari n'igihe bidodombye bakavuga ngo twofuma twisubirira mu Misiri batangura kugira n'amakudeta yuko Musa yaje kubarira mu gahinga n'ibyo byose twabiciyemo twabiciyemo none Musa ari bakivanga icyo twisubiriza mu bakoroni.